Kwanza kiburi taweka kando, niposa tuanze mipango.
Basi tupatane Friday,
kesha iko Friday.
Okay, let's make it Saturday.
Baby study huwa that day.
What about on a Sunday?
No, Jumapili huwa church day.
Ah, basi lini tupatane.
Pengine uje na mikanisani.
No, she